Molly New Entertainment.
Kawan agak berat, boleh, boleh. bay bari dumaro waxan kugu baqoon kugu bernulado kugu baahanahay weli barbaad dumar ka dheerta dajmaay barbaad dumar ka dheerta dajmaay bay bari dumaro waxan kugu derta lachma
Molly New Entertainment.